ngifuna ukutshela umhlaba wonke ngithandana noPhumalanga sikothe anginamahloni ngifuna bonke babone yosithandwa sam ubashaya bonke umhlaba wonke ngithandana noPhumalanga sikothe anginamahloni ngifuna bonke babone yosithandwa sam ubashaya bonke ibonga bazali bakho Usalum tonjen hay nyabonga I wish bengi kwazo semncane I wish I saw you grow the beauty you have inside of you mina angazimbona